Kenyans all the way from United States of America, naungana na nyinyi wa Kenya wenzangu kumwambia baba Jacom happy birthday to you, happy birthday to you. Ishi maisha marefu baba, tunakutarajia kama mkombozi wetu muda utakaofika mwezi wa nane. Baba ishi maisha marefu, happy birthday to you.